We thank God for the kingdom mindset in the business people who are in the kingdom of God to make sure that bafake imali kulezi zinto. Because if imindeni yethu imihle, amabandla ethu azoba mahle, and even a nation azoba mahle. We really love this initiative. As Paul Ogubala, we love to be here. We love marriage. We love good marriages, and we believe that it's possible. Ukuthi ube umzalwane, ube nomshado wakho nje omnandi nje. Kube mnandi nje. Basitshela ke nathi bazalwane uma ngabe sishado ukuthi sizokuba nezinkinga. Fanele sibe strong. Khumbule nje ngahlangana nomunye umzalwane, Nkosi yami ngihambela silungisele umshado ngihamba ngedwa. Wathi Nqhubeko nithandaze. Eh, ngabona ukuthi uNkulunkulu wami kusho ukuthi likhuni lento. So basitshela abanye bathi first 5 years is difficult, abanye bathi so kwabanye bathi second 5 years. So sawuqala ke lo 5 years wokuqala silinde inkinga bazalwane. Hey sayilinda le inkinga sabona uyaphela u 5 years kusho ukuthi mhlambe ezethu zizoqala ku second 5 years. I think bese sinomntwana lapho yedwa ne ay bese we uthuka 5 years. Hey, washeshwa. Salinda futhi. Ay, waphela u 10 years saba ne celebration enkulu sase senza ngisho i-album. Sabhala ingoma zo saculelana ngengoma zothando. I remember our celebration ye 10th anniversary yethu sa invite ama couple singawazi nje on social media with about 10 couples, yeah. We had dinner with them. Abantu singabazi, we're just strangers, people who love our ministry. We had a great time, young couples and older couples. So waphela 10 years bazalwane, ayi cha ngavela ngabona ukuthi kushuthi lento besilindele ayizi bazalwane. So ngase ngiyayivala. I think inkinga nje sasiba nazo ngoba sasiyikhaphula entsha, sasiphelelwa imali nje. Ayi sasiphelelwa imali nje.
Toothpaste.
I listen to she is ubala. I think nakhona what we learned is that kwakuyimina nonkosikazi wami bese kuba yinkinga. So inkinga yayingekho la futhi ayengekho la zazila inkinga. So sase sifunda ukuthi mangabe thina sihlangana silwa nezinkinga ayi siyanqoba. Uyabo. So there has been a formula. We fight together.
Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni Jesu Christ. Amen. I think umthiya usechazile Nkosi yami okuningi, and it really is a blessing to be married to him. Ngikhumbula ngake ngasho because abantu besifazana abaningi bebethi uzopakisha uzobona nje uzopakisha kaningana. Cha bazalwane angikaze pakishe. Angikaze ngithi ngifuna ukugoduka ngoba ngiphatheke kahle. Kwashandu. And God has really been great to us. God has really been faithful. And I think one of the things that have helped us along the way is to listen. To listen to each other and hear each other out. That has really helped mold and create a great relationship. And it's through our friendship, by being great friends, that we're able to speak out. We learned very early ukuthi ngcono sibe abangane ukuze lento izohamba kahle. Ngoba uma singebona abangane kusho ukuthi sizosabana, ngizomsaba naye uzongisaba. Bese sigcina singakwazi ukukhuluma kahle izinto ekufanele sizikhulume, singakwazi ukudila kahle nezinto ekufanele sidile nazo. Singakwazi futhi ukuqhubekela phambili. So sasheshe sayifunda lento ukuthi hayi ngeke ngcono ube umngane wami. Asina ishaphu ke hayi mpintshama. Choza. Ngcono sibe abangani ngempela. And kusizile lokho because it created a safe space for us. It allowed us to be ourselves within our marriage. Akekho be pretend ukuba into angeyona. Akekho futhi obezama to live up to an expectation that is unrealistic. But because sabangani siyatshela ukuthi yabona ke impintshama yabona ke le. Ayizosebenzela le. And that has really helped us over the years.
Kodwa ke naye ke nje I think umuntu right ukuba umuntu osilisa ngabe ngithi umjito right. So ngiyaphileka naye. So just as much as I had to change. I think one of the things that I learned mangishada is that I realized isn't there ezimbi about myself. One njengayibeka ukuthi I realized ukuthi hey ngiselfish. Yo. Yabo angikwazi ukuphilisana nomunye umuntu espacing sami, space sami. Ngifuna izinto zenze ngendlela yami ngoba ngiwakambatha. Kwambatha kwenzeka kanje, you know, but I had to learn to accommodate omunye umuntu. Engim-invite-ile ngoba mina phela vele ngimbizile ngithi mina engenze initiative yokuqala ngambiza ngathi ngicela siphile ndawonye. So I had to learn, uNkulunkulu engisiza to learn to live nomunye umuntu engithe ngiyamthanda. And uNkosikazi uzama ukukhuluma ngendaba yobungani isikhathi esiningi uma ngabe singakashadi uyabona ngesikhathi sakho courtship uma ngabe lo gama likuoffenda mntaka baba ngiyaxolisa it's because of a lack of a better word angifuni ukusebenzele kuthiwa lokujola. Ucaba ngisebenzisele isingisi mshele isizulu lesizulu likhona lesiswati. Okay, angikhubeke kwi-courtship khona indlela esenza ngayo izinto enze ukuthi kube mnandi. Yabona umuntu wakho uma ngabe ade nikhuluma naye ifonini kuphele i-airtime uthenga enye i-airtime manje yabo khulume noma senivalelisana.
Ish, bye
bye bye
vala wena
bye
hi bye bye
khona izinto esizenzayo yabo. Kona mase sishada manje mase kuthiwa sengubaba uMbatha yabona futhi nawo lento bazalwane ukuthi emabandleni ethu kuvele kusukelwe ingane nje kuthiwa ubaba uMbatha. Ani ngicabanga nje bangimncane kangaka kuthiwa ubaba uMbatha and ubaba wami usaphila yabo. Ntokozo nase kuthiwa uMama Mbatha eyi sesifikeleke la endlini ke sengifuna ukuba ubaba ke manje to a point where sengubaba wakhe ke manje futhi manje ziqaleke inkinga lapho ukuthi hawo lo muntu ngabe siphila naye ubengekho nje and then suddenly use ubaba manje yabo. Angilwi ne title kodwa ngilwa ne mhlambe nama characters asuke ahambisana naleyo title ukuthi kunezinto ezithize that we decided ukuthi ngeke siyeke esasizenza before sishade ezasidonsa things that attracted me to her, things that attracted me to
you.
Eh singezi madoda. Niyangizwa bazalwane? Yebo, so lezo zinto lezo zigcina into yethu engathi ne spice kancane yabo kumnandi yabo emshadweni. And I think he emphasized at the point that she mentioned Nkosikazi wami le friendship ukuthi sabangani. Into esasizenza ezinye azicost nemali kangako besithanda thina ukuthenga ice cream wase McDonald's ngoba be ama cones because they were cheaper. We could afford that at that time. So ma singabi nawo nemoto yabo we could just walk to McDonald's or sithathe taxi yabantu njengaleyo ngaze ngaba nemoto kwenkosi yami yabo sithathe drive nje siye yabo lezi ma ngabe sihlangana senza lezi zinto lezo yabo noma sesishadile futhi aqhubeka nalezo zinto lezo once in a while makufika nabantwana sebeyazi na ukuthi laba bazali bayathanda ukwenza lezi zinto yabo izinto ezincane but zinento ethize beziyenza ukuthi i-friendship nalento ukuthi nje yabo sijwayelana kamnandi ipreserveke emshadweni wethu ngiphawula lokho ke okokuqala.
Yebo, and the thing about ukwenza lezi zinto esasizenza singakashadi it means ukuthi we have to make time for it. As much as singabantu sibhizi kukhona izingane siyasebenza sinama commitments emasontweni emabandleni sama workers abanye bethu singabefundisi abanye siyasebenza full time futhi uphinde futhi usebenze nakwi ministry but at the end of the day you have to make time if ungasikhandi isikhathi kuzodlula u 5 years bese ne realize ukuthi hayibo we've drifted apart because we didn't make time we didn't create time. You have to add each other kwi schedule senu for the week thina ke into ecishe yashaya thina ukuthi ngoba nakho sisebenza ndawonye bese sicabanga ukuthi awuvele bese indawonye nje vele spendile isikhathi nje bese sisebenza nje bese ibhizi studio yebo kodwa bese indawonye and we used to think ukuthi that means we've spent time together. Some of us we work together in ministry abanye bethu sisebenza ndawonye emsebenzini but kahle kahle that does not equal to marriage time because benisebenza benenza something nobabili ngesikhathi esisodwa it just so happens ukuthi beni ndawonye but kahle kahle that was not time for the two of you So even if nisebenza ndawonye, it is very important ukuthi you make time, you schedule time, you create. Ngishoma kuthiwa asikho isikhathi, usikhande nje isikhathi sendawonye. Tina, one of the things that we started doing masekufika ingane ngoba nazi ingane ziyasiqeda isikhathi wema. Ziyasiqeda isikhathi ingane yezwa. Zifika futhi zishintsha yonke into. Nomngane wakho umbona ukuthi mngane wami manje. Ay. Angathi umngane wami asancanywa. Usencanywa kakhulu le one lesanda kufika. Yayibona le nto. One of the things that we developed when our kids came is that ayisibane isikhathi sokulala. Kufanele balale ngesikhathi esithize. And mase belele ke bona ke sekuyisikhathi sethu ke leso. Into esiyithandayo siyalithanda bazalwane thina itiye. Siyayithandela nje itiye. Ningathi sigugile cha. Asigugile. We just love tea. So into bese siyenza besifike si-onisa. Nazike zalala nje iy'mambane. Si-onisa iketelo, beke iy'nkomishi, senze itiye sihlale phansi bese siyayixoxela nje nempintshamo. So babili nje. It's quiet. There's silence. It's just the two of us. No kids. Balele vele. Just the two of us. Siyixoxele nje iy'ndaba zethu njengabangani.
I think I point engizoya kulo lele communication because izinto ezinjengalezo zidevelopha ngaleso sikhathi when you just learn to talk. I remember we had a book fanele soyibheka le ncwadi yethu nkosikazi wami esasi incwadi yokuphupha. Yo sasibhala lapha amaphupho ukuthi sifuna ukwenzani. Izinto nothing was too big, you know. So I think we learn to communicate through that, and also just to know ukuthi lo muntu engihamba naye upartner wami ufisana empilweni yakhe, you know, because sometimes it's easy to just be overwhelmed and be busy with life and your dreams and not realizing that umuntu wakho umshiya ngemuva. She's always just been a support yena. Akazabuzwe yena ukuthi usafuna ukuphinda ubuye esikoleni mhlambe. Do you have other dreams? What do you want to do? And it's even worse in ministry because a ministry can be very overwhelming. Ikuba ngathi yona yodwa kufanele yenziwe. But it's important that through communication you get to know your partner ukuthi iziphi izinto ayifisayo. Mhlambe nje uzokutshela ukuthi hey mina ngafunda ukuthi ngangaqeda ngenxa yesimo esithize, but I still have that thing in my heart ukuthi I still want to finish this. I have a passion for this kind of business. I love doing things. Mhlambe ngithanda ukusupport ingane, ukusiza ingane lapha nalapha. Just to find that, and it's sometimes it's not easy. I remember nkosikazi wami because akena umuntu okhuluma kakhulu ningambone nje bazalwane. Umuntu okhuluma kakhulu kulo mndeni imina nkosikazi. Cha nje uyayithulela ngisho uma uba nenhlanhla ukusivakashela ekhaya uyobona nje ukuthi uma sesihle soba u2 kuzoba ne moment la azobe sethuleke nje naye mina ngiqhubeka. So sometimes it makes it difficult for me to really find out ukuthi ufisani ngempilo yakhe. And I remember to a point where mangimbuza athi angazi. And to me, angazi felt like an excuse for not thinking. Just think. You can't just tell me what I was, you know. And sometimes ngempela umuntu ustuck akazi, you know, ukuthi yini into ayifisayo for impilo yakhe. Uyakubona nje wena ukuthi wena nje you are this driven person. You move from one project to another, from one idea to another, you know. But it's important to be sensitive to your partner because it gets to a point where esazi ngempela ukuthi ufisa ukwenza, and then you'll be able to support him or her. But it's important that sibe intentional about finding out ukuthi lo muntu ohlala naye ucabangani la ekhanda, you know. I don't think ukuthi emshadweni wethu kufanele kube khona umuntu ohlale yena supporter omunye yena kodwa angayithola imoment yakhe to shine, you know. I think it's important that we find out from our partners ukuthi kahle kahle ufisa ngempilo yakho futhi without being judgmental, because into futhi ilento yokuthi uzothi unkosikazi wakho or umyeni wakho akekho ambitious, you know. Let's not do it that way, but in a way where a person feels ukuthi this person wants to support me and see me achieving my dreams, to avoid ukuthi in the next 15 years of marriage, 20 years of marriage khona umuntu ofila ukuthi hey mina ngala ekhaya ngafika nje kwathiwa nje angizale izingane nje ngakwakhohlwa ngami ngaba umuntu okuhlala phansi, yabo. You know, ngangayithola isupport. It was just about this man's dreams, this man's this and that, you know. So it's important that I think a good space of communication allows us to be able to talk through those things and help each other as well. Kwesikhathi omunye umuntu akaboni yena wena but uyabona ukuthi uyazi lo muntu unesipho esithize entweni ethize, then you can guide and direct your partner ukuthi yazi ukuthini. I think wena umandla entweni zokukhuluma, you know, if you can pursue this, what do you think of this and that? You can even share ideas, share links from the internet. Good look. You can actually do this when even better than these people, just to make sure that they feel ukuthi uyabacabangela. It's not just about you.
Yeah. And these points that we're saying are what are we talking about? We're talking about basically keeping your love life alive. And all of what we've mentioned are parts of what is necessary for us, Wuti, to make sure that we keep our love life alive, Bazalwane. Because when the flame goes down, we need the fire to be alive and to be robust. And these things that we've mentioned, from friendship to communication, are important to make sure that we keep our love life alive. And one of the things as well is just kindness. It sounds simple, Wuti, how but vele, it's expected. But the truth of the matter is, thank you, baby. Kyabonga baba. So the truth of the matter is kindness is really needed. We live in a world like when abantu can be very mean. People can be really, really mean, nje. And unfortunately, Nazi, even embusweni ka Christu Jesu, we've adopted some of this meanness, you know, and some of it has even leaked into our marriage, in our marriages, which is not Christ-like behavior. Ngoba ngoka Christu, fanele pile ngothando, love should be the foundation of it all. And it's clear in the Bible what the Bible says love is, which love is kind. It's one of the pillars of love. Uti love is kind. And kindness really helps keep the love alive, keeps your love life alive. Umuntu omudi bazalwane asimdingi emshadweni. Ungabi umzalwane omudi ukuthi mase kufike wena ke manje kubaleka ngishiya ingane. Ngoba sekufike ibhubesi la ekhaya. Sekungene inkanyamba yala ekhaya. Sengene manje ke hey, Beelzebub, like, borderline demonic. You know, just because you've had a rough day, you know, just be kind. You know, I think the scripture, do unto others as you would like them to do unto you, should be the way that we live every single day. If we don't have to fix it's really simple maths. The maths is maths in lab. If Nazi ladies, we can't always blame our moods on PMS. We have to be accountable for our moods. If koniteng eko right, speak up, silungise, so that we can move forward as a family. Ezinye izinto that prevent us from moving forward is because siyathanda nokubamba namagqubu usubumba umlomo ngoba ubaba uthe mhlawumbe khona I commentile that wasn't really what you thought he meant, but naye ukuthi nje naye ubengazi ukuthi uzoyibeka kanjani waseyaphunyuka. He didn't mean it, yayizwa leyo nto, kodwa manje ke wena usuvutha phe yayibona leyo nto ukuthi cha yena ubengasho ukuthi ukhuluphele. Kota manje wena usu. Uyayibona nje manje la. Usu sempini. Cha phela mhlambe
naye. Utheni ubaba?
Cha phela mhlambe uthe mawakhe. Ey. Mawakhe alikho mhlambe linye iblukwe. Elthe ukudedela kancane uyayibona lento engishoyo. Kanti hayi ngoba ethu ukhuluphele. Akashongo njalo ma e. Uyayibona leyo nje. Na usubumba umlomo ke na usuku lonke uzongithola kahle mbeke wabuya nje uzongithola kahle uyayibona leyo nto. Kanti it's really not necessary, it's just about communicating. Wisho ukuthi ay baby na
angithanda ngendlela uyisho ngayo le mpahla kanjani mhlawumbe mawubona ukuthi ibhlukwe lithize kakhulu mhlawumbe uthi yabo leyo mhlawumbe noma uma ungithengele nje
okay
yabo momothi konke engangilingani kahle ngcono uma ungithengele yabo le lento ayike into esovinki kanje ukuthengela abantu besilisa sina abantu besifazana besithanda ukuthengela umuntu uze maqhamaka athi mi nazo
So it's so important that we walk in kindness. We live out our relationship and our marriage in kindness. Kubalekile. Ukuthi nje ube kind nje. Ube kind nje. Ukube mnandi kube usweet ekhaya. Yayibona kuhlale kujatshuliwe. Yebo, circumstances and situations will come, but the situations shouldn't make you mean. Even when we should disagree, but in love. Sometimes abantu they disagree, bese kuphume namabhubesi neilwane out of them. Kanti that is not necessary. Just because we disagree, akusho ukuthi akuseyena lo othe uyamthanda. Kusengisayikisawuyena. We just disagree on this one point. So you shouldn't backlash on me in a way that makes me feel little, or that makes me feel unvalued in a relationship.
Eh bazalwane ngibone ngathi yabona lezi zinto ezisho inkosikazi wami mangazinganakiwe zilimaza nezinye izinto nje zasendlini okufanele zenzeke esithandayo nje sonke la endlini. Uyabo. Kwa manje into engalungisekanga emini yabo. Uthola manje sekukhona izinto ezithize ama privileges of marriage angasezukwenzeka ngenxa yaleyo. So I think uma ngabe singa observe ngempela to do these things and be kind to one another sisha amagama amnandi to one another uyazi ukuthi noma umuntu ekulungisa ubonthe umuntu yangilungisa kodwa uyangithanda lo muntu hey uyabona ngoba uyezwa phela ukuthi hey lana be ukhuluma ngekindness uyazi sometimes sesibona amanye amadoda ngizokhuluma ngoba ngiyindoda hey ba ma gentlemen man emsebenzini nasenkonzweni you know ba ma gentlemen they're so nice to the opposite gender nje oh mama no sisenkonzweni aye kodwa ekhaya aye asizameni bobaba ngizo mangathi asizame nami ngiphambi ngikhona kuleyo line siyozama sonke basalwane siyozama
amen
sibe kind nje yabo and ngiyazi ukuthi abanye inkosi mhlawumbe ukhuleke invele ubaba wakho vele njalo asishintsheke thina generation yethu le wona ngoboya next generation asishintshe sibe nice womama akusehlisi isithunzi sakho esindoda it's just being umntwana kaNkuluNkulu nje ube umzalwane yabo ngaphela into efanele sikhumbule bazalwane ukuthi sabazalwane abamakhapula shadile so lento obuzalwane efanele ihlale phezulu khona indlela umzana anza ngayo izinto so asingenzi lutho bazalwane ozokwenza ukuthi kuphazamiseke si avoid izinto ezokwenza ukuthi kuphazamiseke ukuthi mangabe sesingena ngale kameleni yabo
haleluya
kukho into esafanele silo si discuss kanti mhlambe kukho into efanele singene kuzo nje fast yabo si indulge kahle nje yabo kungekho amafindo yabo ngoba izinto ngempela ungaze ucabanga ukuthi wena mhlambe you are being deprived of something ayi nawe kodwa usukhohliwe ukuthi ubutheni emini yabo angisho I'm not giving us a right of punishing each other through sexual intimacy because it's important because I think but it's one of the things that becomes a victim in marriage uma ngabe kuba nenkinga sexual intimacy nje ivele isokolo yena kuqala bese kuqala zonke ke ezinye inkinga bazalwana intimacy in marriage I think it's a very sacred thing ekufanele si protect njengobungqwele in our Christian lives angathi yabo lento yobungqwele ukuthi si protect kanjani bazalwana Vumani bazalwane ngiyazi ukuthi ubungqwele siya protect its sacredness of Lent esenzayo ubuChrist ne intimacy ke futhi emshadweni asiy protect kanjalo ngayo yonke indlela senze sure ukuthi nomuntu wami nje sihlale si emotionally and physically ready for one another and available for one another singayivumeli izinto ezosiphazamisa uyazi ukuthi izinto eziphazamisayo nje bazalwane izinto ezisimple nje yazi nje ngoba iamakhaphuli inkosi yami sibe sibe nezinkinga eyisimple njenge hygiene nje bazalwane ugeza nje uyabo ukuthi uzipresente kunkosikazi wakho umyeni onuka kahle nje uyabo abanye abantu umuntu offended ngoba kuthiwe ngicela uyoxupha kuqala please go brush your teeth first yabo but it's for your own benefit once you go brush those teeth uma ubuya la izinto sezohamba kahle la endlini yabo kwesisikhathi nje thina ke sesafunda ukutshelana kona yabo ukuthi uNkosi azoma ngangitshela ukuthi anginokahle akasambe siyogeza sivele singene nje soba uthuso yoshayishawe yabo sengiyazi ke then I won't be offended but ngiyazi ukuthi izinto bazalwana we grow even into learning to communicate them because kwesisikhathi makusaqala ziba too sensitive but nathi we need to mature to a level where we are able to communicate things singagcina silimala kwezinye indawo especially le ndawo le
and also be open to adjust because as isikhula nemzimbi yashintsha nama medication nawo abuye abe namaphunga hambisana nawo you know hlambda abanye as they grow older I roll on ayisakulast usuku lonke isikulast hlambda ama hour ambalwa ngenxa yokukhula not because it's intentional not because umuntu ongayinaki ongayinakekeli but because you know times have changed and you're growing there might be medication you're taking and it might exude a certain odor out of you and so fanele sibe willing and also flexible to adjust ukuthi okay engathi akusahambi kahle manje engabe yindaba oh mhlambe it's this medication I'm taking oh ehe isho umuntu useyakhula akusafani ayibona le nto bazalwane and also just be flexible and be ready to do what needs to be done ukuze sofika lapha sonke sijabule amen and one of the things that we wrote that really do help keep the love life alive is romance
ikhona kamle zulu le romance
ikhona
kusho ukuthi ikhona kwaZulu ubuza ukuthi ikhona ile nto kwaZulu
inkinga iqala lapho
tu asikwenzi lokho thina
sibona bakaZulu thina sibe kingdom yaseZulu
thank you and romance is really so important bazalwane I know a lot of you probably watched the video that we did on YouTube and I said ukuthi he's not that romantic
that's why ngithena nje akakhulume yena ngaye
and the key word is that so angisho ukuthi he's not romantic I'm just saying he's not that romantic those are two separate things angisho ukuthi akanayi romance he's just not that romantic yabo and uyafuneka u that romantic it's necessary because it keeps the love alive and the thing about romance is that it doesn't always lead to sex The thing about romance is that it doesn't always lead to sex. Sezwana bazalwane. Sezwana bazalwane. Akubeke ethi haleluya baba.
Haleluya.
Hayi ngathi bangiphikisa nje baba.
Animlalela umngamo ukuthi uyapi nalento.
Kona la ngiyakhona bazalwane. It's about romance is about tapping into a part of your partner that no one else has access to. That is what I believe romance is. It's about tapping into a part of your partner that no one else has access to. It means to be playful, to be enticing, ukhaliselana, ukumjabulisa. It's a combination of actions, words, and gifts.
Gifts, you say gift.
Gifts, yes. Izipho. It's a combination of izenzo, amazwi, and
gifts.
Izipho. So it's not just izipho. You can't just throw izipho kuphela bese uthi romantic. It's not just about the gifts. It's about actions as well. You know, ukuthi noma usungilethela ke gift yakho ke baba.
Yeah.
How uyilethela ungayijijeli vela.
Okay.
Yabo ungayiphosi nje phezulu ngobhedi uthi me. Bendlule stola me. Yabo like say something nice.
Asicela usenze la ma examples mama sizwe kahle.
Awu sawona baby.
Yeah.
Biyazi bengise stola namhlanje.
Ubani lo khulumayo baba?
Wena.
Okay.
Wena lo khulumayo. Wena lo khulumayo. Wena. Sawona baby.
Yeah.
Yabo manje bengise stola yabo. Ngabona lesipho. Ngabona ngicabanga wena.
Eish. Okay.
Ngasamuthi yazi ngicona uma nayithengele.
Okay.
Mina muntu wami.
Okay.
Yabona ke lapho ke sengu-sweet. Sengushingamu nje ngisho noma ungafunani. Emva kwalokho. Ngiyayibona. Ningizwile bo baba?
Yeah.
Ngicela bathi haleluya o baba. Amen. So
manje i romance isuka ko baba vele are the baba is the giver of romance.
No.
Oh.
It has to be reciprocal. So as much as nathi si expect o baba ukuthi babe romantic, nathi ke ladies kufanele sibe romantic. Sizwan. Hi, Bobo, Mama. It's in Hallelujah. Amen. Imva misage uguti. Oh, Mama, basuke babe romantic. Bese bengayitholi ko baba.
Yeah.
So I think ngakho nami ngingakumenshina kodwa beku wrong ukuthi ngakusho ko mama. Kodwa ke bo mama nani phela ma ningayidlisi team. Enzani? Ukuze nabo bezobona kwenziwa kanjani.
Okay. I guess so.
Example.
Oh, example ka mama, enzele baba.
I think it really is about figuring out ukuthi what makes your spouse feel special. It's not just about the gift. It's not just about a massage or when is it a bizarre? Umubona ukuthi unkosikazi or umnyeni wakho is overwhelmed. Uze kene ukuthi how ngiyakubonisa ukho right. Uma nimbrush. Uthi what can I do for you? How can I make you feel better? How can I help you with what you're doing? Ngingakusiza kanjani ukuze usuku lakho lube ngcono. It's about figuring out ukuthi what makes your spouse feel special? What does your spouse enjoy? My desires akhe, what makes them feel loved. It's kahle kahle ufana ukuthi ulokhu faka ama love deposits in the love bank of their hearts. That is what romance does. Ukuze futhi mawusu withdraw kuya ngokuthi phela nawe u deposit into engakanani. Umuzo lokhu deposit o 2 cent nawe uzokwazi u withdraw 2 cent because I mean iBhayibheli liyasho ukuthi as long as the earth remains seed time and harvest time will never cease. So uvuna kephi la utshale khona. So uma na ungadepositi ay ke awukwazi ukuvuna mzalwane. You have to make deposits into your love bank.
Ay ucichazela umngame le. Isikhathi sethu. No time.
Oh yes.
Okay. Cha bazalwane ngibengiyekele ngabo umthu umkamayisho lo because I think sina madoda nje inkosi yami sibe si struggle she lapha ngoba I think I'm not making an excuse but I don't think we had good examples especially in the black community of men who were romantic kunezintending ebeyishiwa about obaba bebenjalo ebezi discourage leyo then we realize masishadile ukuthi ay konke engayenzi kahle la yabo engithengile le gift kodwa ay ngiyabona ukuthi ay I receive wanga kahle yabo and then it's our responsibility to ask ukubuza nje ukuthi Yabona mase ngiyithengileke le gift yakho nginzi njani uyabo yabo Wesikhathi uyawufile ngathi uyisilinyana ngoba manje usuwenza into ayaziyo ukuthi uzokwenzani yabo But I think you have to be creative. I think nje creativity ibalekile bafethe emshadweni ukuthi umimpresse lo muntu wakho umjabulise ngoba hey umuntu wakho bafowethu iproject yakho le yabo You have to make sure it's intentional acts of love akuyona into ezozenzakalela ngeke lento esikhuluma la izenza uzodecide nje ukuthi hey Valentine's Day ngishayile iyangkwazanga wenza hey I have to make up yabo ucabanga ama plan lawo okunuzokwenza mhlambe kungabi sezingeni kodwa singapheli amandla madoda uyabo I think izoba khona element yokuthi it's a thought that counts to a point where awuzogcina usurocka ngempela usubangena ngempela uyabo Uma abo umuntu wakho bazalwana ekuthanda ukupostwa ku social media, umposte phela nayo once a while, hawo. Uma eyithanda leyo.
But amen no mama.
Ngoba ngelinye ilanga uyakubona nawe usuya commenta. Uyabona usukomentile lapha na usubhalile lapha ingoma kaNtokozo Mbambo uthi yakubusisa, you are such a blessing woman of God. Hi. Uyabona ngisho ngabe nawe bemthando nkosikazi wami as a music minister kodwa manje usenawo lento ukuthi hey bangconywa kakhulu laba bantu yabo sibalansisane nje lapho bazalwana uma ngabe abanye abantu abakuthanda ukupostwa it's okay but ungakuthathi kancane ukuthi it's just a social media thing what if she loves it yabo uyakuthanda nje ukuthi mumi hey hayi ngiyithintile le ndaba
yeah
and I don't think kuzokosta akukost anything ukubhala nje ufake isithombe sakhe uthi my loving wena wedwa akekho ufana na how sekusambe ngathi ngiyakhongiyathandaza manje yabo wena okay niyazo bazalwana and ngizoya kulento ukuthi zonke lezi zinto zenza ukuthi umuse kiwa lapha yabo ku sexual intimacy kubelulana kuvele kwehlele awusebenzi kakhulu yazi nje mina bazalwana uma ngabe unkosikazi wami ngizomshela ngifuna ukumtshela ukuthi ngiyamthanda ngoba phela ngaqale ngayibuka le ntombazana ukuthi ish le ntombazana ngiyayithanda yo ngibona ukuthi ngaphila naye so i background yami mina ngizalelwe Assemblies of God ngasindiswa khona ngikhuliswa khona besitshelwa ukuthi nje asihlangani nje namantombazana abafana ngapha amantombazana ngapha So indaba zokuthi sifundiswe ukuthi ushelwa kanjani nelasanda bazanigama lokushela ngithi angiyazi le nto. So but sizikhona izinto in the body of Christ esifundiswayo ezikwenza ukuthi izinto vele ukwazi nje ukuzenza. So mina engakwenza uNkosazi wami ukukhuluma ngendaba yokusowa ama seeds yabo. So ngoba vele ngangibona ukuthi lo muntu vele hayi ngiyamthanda. Before ngikhulume naye ngaqala nje ngasowa nje ama seeds athize yabo. Waye uma ngabe sisonke wayethola i treatment e different kancane kunabanye osisi emsebenzini ngenhlanhla besebenza ndawonye so yabona nje uma ngabe sekufanele godukwe hawu uhamba ngabe bengabi nayo imoto ayeso silinde itekisi yabo mhlawumbe ngithi hey don't worry busy careful lana yabo yabo naserehesal nje yabona hey lunch yabo isinto encane nje singajumpisi kakhulu to a point where uma ngabe sekufanele ngimtshele waya sengivele ese inhliziyo seyilokhuzanile so i principle ye Bible ke leyo bazalwane yabo ukuthi uyatshala so sengisholi ukuthi zonke izinto esikhulumayo ziyele kuthena uma ngabe sekiwa lapha yabo izinto zivele zibelula ngeke ngizokhuluma ngento ekuthiwa i foreplay i foreplay kahle kahle iqala khona lapha nje endleleni omthitha ngawo umuntu wakho nje emini yabo yabo Uthola ukuthi vele mase kufanele kwenzeke ezinye izinto vele sizi-read izinto awusezi ukusebenza kanzima. Ey ngiyanithephisa madoda. Awukhulume phela nami ngami ngisho zona.
Hayi usho zona impela. Impela ukuthi umuntu akatshale bazalwane SMS nje. Futhi sekuno WhatsApp manje WhatsApp awubizi. Nje uthi nje baby na. All right muntu wami.
Nenhliziyo.
Nenhliziyo ama emoji sekuyakusebenzela yabo ukuze ntambama. kudumizulu. Hallelujah.
Praise the Lord.
Ngoba kubalekile ukuduma kwezulu bazalwane. Amen. Ngoba sesinetifikethi umthetho ongcwele kaJehova lo. So kufanele bazalwane kwenziwe njalo. Sijabule, sithokoze. Amen. Azabuye uJesu.
Awu yebo.
Ehhe. Ngabe bikho ngcishwayo. Uma wami wayethi ma em.
Yo.
Ngixoxele. Uma wami wayengena filter. She had no filter whatsoever. When it came to sex, she would just asho kanjalo. Ayishindaba injalo. Khumbula this one day it was my birthday. Wathini baby kwen uma
ngibuze
ekuthumela iSMS musu kuthi awusakhumbuli wathi ngiyathemba ke mthiya ukuthi izojabula kakhulu ingane yami namhlanje ngathi mina uma uthanikwe zonke imfanelo zakhe namhlanje now uma kodayini where was going to bengifuna ukuthini kambe senkohliwe what did I want to say. But
lo mama ube inkinga ngama Sunday ntambama ngithanda kumfonela kuyabanda ke goli bazola njuring winter so ngiyabuzani weather yabo nikhonze kahle yabo sikhonze kahle mani njani lapha ethe ukuthi kunjani eyashisa ethe hey yabanda la egoli ha kuhleke ngani nami njoba kubanda vele ke certificate seninazo so why umzalo okhuthazayo
okhuthazayo nje ukuthi kufanele kube mnandi
why ikhuthazayo
nje ungabi bikho onqishwayo oh uma wayethi ayikho lento eyokuthi kube khona uthi uphethwe ikhanda and manje into yabahlungu ukuthi wayisho phambi komnyeni wami so angikwazanga emva kwalokho ukuthi ngiphethwe ikhanda wathi uma kahle kahle uma uphethwe ikhanda into zokulapha yiyo yona ke le so oh baba sengintshelile ukuthi kahle kahle into elapha ikhanda yiyo yona le. Amen. And in closing.
Okay. So siyavala bazalwane we kahle kahle there's this scripture that I'm going to read. I think isikhuluma kakhulu nabantu besilisa kodwa izwi laNkulunkulu bathi lishap ngapha nangapha. Uzozwa nje nawe. It's Proverbs 5. I'm reading from verse 15. I'm reading the Passion Translation. My son, share your love with your wife alone. Drink from her well of pleasure and from no other. Why would you have sex with a stranger or with anyone other than her? Reserve this pleasure for you and her alone and do not share it with another. Verse 18. Your sex life will be blessed as you take joy and pleasure in your wife, in the wife of your youth. 19. Let her breasts be your satisfaction. And let her embrace intoxicate you at all times. Be continually delighted and ravished with her love.
Amen.
Amen.
Amen. Izwi leNkosi bazalwane.
Ibandla lithi
Amen.